Kwashika. Ilevle na hului na nila huli eni vivazo.
Mm-hmm.
Itali vike.
Bijanye ni ichi imba atali vahe.
Okay. Nali ibge akatali kake.
Nabanya South Africa.
Ego.
Mm-hmm.
Dachumi tukwa. Ndambu ye. Ndambu ya kashati waboni mhovu. Katali kake. Hili nyumba. Ni ya chage choku igila. Okay. Wana kuno viva. Nikanda kunda kubele clear. Bobo baje. Baza wabu wati. Ofisa nga telefone mfuko. Baza wabu wati ma telefone ya anji. Kwa kubigila kane.
Ni barabara.
Ni barabara changemu. Inji yunga ngomuji saloa huko hela maki njila. Baza ati ma telefone ya anji. Change vjosi kuwa wabu wati cool down. Kya mahasi. Mm-hmm. Bagatole. So udugi jumutwe au ni mumvikani. Bisa wako baje. Ubaha mumuteka nangele waki igili.
Umba njima njini tuwaliko tulabuka.
So umba, bigenzu kwa uvala. Haza mwane kiu gumu. Wamu kosa, alamga teitzai. Kaila kandi pifone yam. Bono menga yuwaye.
Bile bile.
Ja grave. Tawati jenga yondaba. I don't give you my, it's not yours, it's mine. Habgali yawe ni yanji. Ngize gucho na hindu kie, nani mbugita, bamaze kungu wita umutu. Ana ubonye amaraso yawe kibicaka ugomba kugwana so nashatse kugwana bacumita indyo ngaha ano ndiko ndagwanye ya icumitse ariko arondera umutima yo ngaha mu rubabando gatuma n'isuka niko nadubije amakopo ndavuga ati no this thing is gonna be grave
abantu ba
hayishuka kibi agati yaba Ethiopia baba South Africa n'abarundi baba South Africa so ico kibazo guhera ni agati ya ambasade y'u Burundi na ambasadi ya South Africa ya ya Ethiopia. Bicara ba kuko biravye bibe biko bibera ahantu hamwe. Abapfa bose ni Cape Town. Deben ni bari muri peace. Jobek bari muri peace. Free State bari muri peace.
Johannesburg.
Pretoria nta uriko umva ngo Pretoria ngo bi ngo bamurashe. Ibintu biko bibera
Cape Town.
Kuko vyabere Cape Town. Kandi uravye benshi ni Deft. Deft Philippi. Deft Philippi niho hantu hariho uwo muzunguruko
byoroshye cyane kumbe rero impanuro rero urabwira iki
okay impanuro
nawe barundi bariyo ukuntu bwo kwitwara
okay impanuro no tanga murundi kazi ugomba kuja South Africa urugen inzira zirahari ariko no shikayo bakwatse tanga baje ati ma telefone duza amaboko ubahe aho zohaba imyaka 10-15 mirongo ibiri uri muri peace. Secondly, ugiye gusuma ugiye kuri shop ubusanga bahagaze bagusaba mpera y'itabi irande rimwe gitabi uri fise wayisiganye muri eshanje muhe wigire kandi muhaye kabiri gatatu muba bagenzi ni nabo gucungira abari yo namwe murabizi ni ya mahoro menshi cyane eba mabiburu bacu tubihere gahunda ibandanye ubuzima bubandanye vuba tu.
Sisi wakunzi wa Pia TV mweze gute mura huo ndi mweze anjiru. Huko tuwa matu wa kura misi yosu tuwaza nirivigani vjiza wa star, muri profane, muri gospel kabisa wa komedie wa baza nira imanu zitandu kanyi. Uyumusu huko mwivona tulikumwe numusore ameze neza mrawona yuko averiwe chane. Mwravuga tingo ninde. Uyumusu ilo mkigani rocha chutu jie kugani la kubuzima bugo mumahanga ahanini muri South Africa change muri Afrika Juside change muri Afrika Yepo. Muri kino gihe bimeze gute mbega South Africa ya kera ni uno munsi ku banyamahanga niko ikiri bimeze gute reka rero tumuramutse uno mutumire wacu kugira ngo tumubaze byinshi atangura atwidondora umeze gute uraho
yandaho ndakomeye
amakuru
nimeze
ehe akumbure abakunzi bacu bavuga ati uwo turi kumwe ninde
okay muri kumwe nuko muganira na Adele chakuma magara Adele chakuma magara Delic ayo sinyo na mazina yanje
Adele
ego
yes Adele urumwe mugwaruka usanzwe ukora ibiki
okay akazi nkora je ndi mu demokwafe kwafe apana okogosha imiko kunwa imishatsi no nkora dreadlocks yaba mama ndi mu kwafe ku nda ko just nango ya kunango kugeza ku herezo ya dreadlocks imishatsi ya dread ego
ibyo bikorwa wabitanguye ryari
nabitanguye bibiri na chumi na gatandatu tunja chumi nindu.
Imbere yaho
bibiri na cumi n'indwi niho natanguye uyu mwuga.
Imbere yaho wakora iki wari?
Imbere yaho naraje mu Burundi ya ndiga gatoya mu Burundi, mvuye Tanzania, Rwanda, Tanzania, Kenya n'u Burundi. Ego
bivugwa yuko usanzwe uri umusore yabaye mu gihugu cya Afrique du Sud cyangwa South Africa, wagiye ryari meze gute?
Nagiye South Africa mu 2016. Ego
ariko kandi uvuga yuko ariho wacyo utangura ibikorwa byawe hano mu Burundi?
Mu
ibikorwa byawe wabitanguye uvuye muri South Africa? Ibi byo gukora Madrid
nabitanguriye hariya.
Hariya?
Ego.
Ah, ucuza kwibanda nyino?
Ego.
Wamaze yo ikiringo kingana gute hariya?
Harura nawe nawe ntuzi ubwenge harura 13 ushika de 2014 niho 2024 na. Ego.
Okay, kugira rero uje hariya muri South Africa wari ugiye yo bigenze gute?
Okay. Mbaje kibazo kiza cyane. Je navuye ngaha ndumu cameraman. Ndumu producteur wa video. Nkamera nka producer kandi nani ndumu photographe. Ko nize nkora maintenant nkora metena ama computer ama ordinateur gucyo niko kazi navuye hano nkora ngenda hari yangiye kwiga. So nangiye kwiga just mbandanye muri career ya photography ariko nashitse hari ya byarahindutse biva nuko nasanze amashuri hari ya azimbye kandi nta buryo umuryango wanje canke je ubwanje nari fite kugira ngo nige shobore ku kwirira minerval ya hari ya shobore kuriha inzu mbamwo shobore kandi kujya gufungura. Ego
ubwo iby'amashuri wacu bihagarika uca uza kwirondeza mu byubuze?
Okay, iby'amashuri byarahagaze ndabihagarika gucyo bivanye nuko na information y'ishuri na ibuze bimaze kumera uko nuko nace nasanzwe nzi ku mwana nsanzwe ndi ku mwana nibisanzwe kwa guca nangura ku mwana muri salon do coiffure. Ego iyo bita barber shop. Nana cyenda bitangura gucyo apale yaho genda ndaduga yo kuko nashikiye mu ntara ya Northwest ano bita Otosdal. Niho nashikiye wanyakire y'abantu bita Swazilene cyangwa nda gutangura gukora Otosdal ndakora amezi ndwi yamego amezi ndwi niho mu mezi ndwi na chenja Cape Town. Cape Town nabaye nashikiye ahantu Strand yo nabaye na ndahaba umwaka nkora barbershop niko kuca mva Strand cyane mu kiramu muhindi quartier itwa Mufuleni. Ashitse Mufuleni na cye mpagarike bya barbershop cyangwa ari byanje.
Ah, ukiraho nyene wari umukozi?
Ego.
Umaze gutangura ibyo byiwe byari bijanye n'iki?
Okay, natangura ibyanje byo kudandaza second hand. Second hand ni occasion. Ego ibitanda bya occasion amafrigo mafrigo iki bintu just bya second hand.
South Africa ni kimwe mu bihugu giteye imbere hano muri Afrika kandi ugaruka rwinshi rwirukirayo ruvuye mu bihugu bitandukanye ariko kandi haravugwa ukuntu bamwe mu banyamahanga badafatwa neza. Wewe nawe niko wabisanze?
Ego
ukimara gushika ntabwo babagize?
Oya. Gira ubwoba ukiri hanze y'igihugu wakinjiyemo ubwoba bura kuvamo.
None abantu mwari mubanyeho bari bakubona gute bo muri South Africa?
Uko bigenze uko bimeze ushika gushika. Okay, amahigwe no bana nagize sivyo siyo wewe ushobora kugira ushitseyo. Koma je fite umutwe ufese ndamenye indimi cyane ndadapta kumenya ururimi mu mwanya muto. Ikindi nacyo ndi umuntu kuri sociale ndagerageza sinivuga ko ndabizi cyane
kubana n'abantu
ndagerageza. So ukuntu byaba bimeze hariya abantu baho bari peace bari peace pe ariko icyo banka ububagarako ego ntubagareko
gute
oh just nubagareko umva ube humble ube hambu ntwerekane ko ushobe ntwerekane ko wewe ndo weyi
nkakaro rero nk'umuntu yikorera ibyiwiwe agatera imbere akambara neza kiyato cyiza ipanaro akagura imodoka ariko abana neza n'abantu ibyo byo nta kibazo
utera nta kibazo bibate ico nta kibazo kibatera
none ko hari amakuru avuga yuko usanga ugwako gwishi hariya rutijukira ibikorwa ugasanga rugirira ishari abo banyamahanga
okay ugwako gwa South Africa gukora ni aban just kugwako gwa abadolesa chanchana ba bari mu mumi abaga just de bobo ijakazi nta mwanya bafitiye amaze guheza grade 12 akaja gukora we asubi arosakazi ahembwe asubira kukaza amafaranga ya hembwe ayamaze muri iyo periode yuko abari kora jya mara ya hembwe ashaka gusubira kukazi agasanga bamwirukanye rero ugiye gusaba twebwe turi yo ugiye gusaba kazi just ayo baguha yose yatwe kuko si wanyu ariko nabo ni wabo babagomba umushahara uri hayi nabo bakacavuga ati yo twebwe abanyamahanga tubatwara ubuzi kuri ico niho hace haza yanzigo yo kwiba ariko muri ico kintu cyo kwiba ntibiba twebwe gusa na bene wabo nabo bavuka
n'abandi
yego
bakabiba
bakabiba barabiba
kombere sanga baba babitiranije
no barabiba ntibiba ngo abantu nyamahanga gusa so for example uba muri no quartier nkuko uba mu Kamenge just muri jya batu muri gikizi muri he urabona muri yo quartier ubamo abantu baho murazinani barakunze sibyo ukajuje gutembera nko mu mirango sibyo aho ntibakunze ushagura n'abasuma baho we ntibakunze niko bacyo eva barakwiba kandi kukwiba nawe uri mwibara abantu n'umuntu arengana ntamenya kuri ko wibwa
none ibivugwa bya xenophobia ni ukuvuga ati amabi basangiye urukoba hariya hoho bibaye igipolisi cyo cyabigenza gute
so for that ne ibintu bya xenophobia sinigeze ndabibona aho nabimereye
ariko warabyumva hanze
narabyumva sivyo ko ni myigaragambyo iba yo kuvuga cyaki nakubwira cyo gutwara ubuzi ati abanyamahanga babatwara ubuzi
hari igihe wasanga amaduka amashop ugasanga bayaturiye ni benshi aho mwabyumva nta gipolisi cyo cyatabaye
yego igipolisi cyatabaye ariko menye umupolisi wa South Africa arakubitwa ni kofi
n'umunyagihugu
kuko akubate ajeje gucungera ubunyagihugu kuko kandi ntashobora kumwivuna habwo ni gushigo just kutisha mam just cooling down situation bihari ntashobora gukubita umunyagihugu ariko arashobora gukubitwa n'umwenegihugu
igihe we wacyo biciye mu nzira z'amategeko kuko hari abantu benshi baciye hariya muri Mozambique bakinjirana nyine ku mupaka bakinjirana muri Afurika
ego je ni
bagahura n'ingorane hariya
okay je ninjiye neza n'ibyangombwa nari ndabifite byo kuba South Africa n'ubu ndagifite kizoba expire mu kwa 11
none South Africa wayisanze nk'uko yaririkira kuko bavuga ati ngo kera amafaranga ariyo ushobora gutunga ariko abagenda yo no munsi usanga bamara mu mwaka ataha atana kimwe afise
okay nanje nkishikayo barambwa ati bro Evan kera byari bimeze uko kandi kera inzu zari zizimbutse uko amafaranga yaraboneka just yuko maze kwashika ilevule naruina narahuriye n'ibibazo bitari bike
bijanye n'ikinyimba atari bawe
okay naribwe akatari gake
n'abanya South Africa
ego ndacumitwa ndambuye inyambo ya gashati wabona inkovu katari gake nkiyumva ni cyagiye cyo kwigira okay for example wana kuno biba nikanda kunda kubera clear bobo baje baza bavuga ati ufite nka telefone mufuko baza bavuga ati ma telefone yanje aka kubwira kandi mwibarabara cyangwa mu yinjiye nko muri salo aho ukorera makinjira baza ati ma telefone yanje cyangwa byose kuba bavuga ati cool down yamahasi bagatora so udugije umutwe aho nimwumvikane bisaba ko baje ubaha mu mutekano ntangire bakigira
umva ndimo nyine twari ko turavuga
so urumva bigenze uko bara naje ngwe utsai tsai
muki
cyo ni africans
iki africans
I said give me my phone nanze bati your phone it's not yours it's mine
umva nawe urumiwe
ndumi ni ryambere sinzi koma ndagwa telefone ya uyitiriye kwa yawe we haza mwana gihu go mu wa mukosa alanga te tsai kaira kandi pi phone yam bonu menga bibaye
bya
grave that general ndaba sa dog give you my it's not yours it's mine ntabwo ari yawe ni yanje ngize gutyo nahindukiye nani mbugita bamaze kunkubita mu mutwe ana ubonye amaraso yawe kibicaka ugomba kugwana so nashatse kugwana bacumita indyo ngaha ano ndiko ndagwanye ni yayicumitse ariko arondera umutima yo ngaha mu rubavu bando gatuma n'isi uko ndiko nadugije amakoko ndavuga ati no this thing is gonna be grave
abantu barabona
bro bayiko barengana
nta utabara
bro ni watabara uhamage na polisi bayakubaza ati uwo muntu abo basuma bafise inkoho bafite inkoho baza bagiye ko nta mwanya bafite wo kurasana so bigenze uko
curaba
mama no bamaze kuzipura mu mfuko deja kuko bagucumita bariko basopa
mu mfuko basopa
da waleti bayicomoye sa usigara wewe urivuza nabo bagiye aya ja rya mbere rya kabiri baza muri salo na aho nakora turi ko turakora nyine nkuko nyene umuntu ariko yakora
bakaza nyine nk'abakiriye
ye binjira nk'abakiriye
yego
kuko yari salon mix twaramwa twanga tugakora nyine na naba mama tubasuka jaguca so ntushobora kumenya uyaje gusuka uyaje kwimwesha bamaze kwinjira twabati lies down turajya mahasi so nibuka ko telefone ifite umufuko ndayikora umufuko ndanyegeza ino gutya hano imbere kunda bara sopa twari batanu muri sala nago twari beshi turi batanu niko uca bagirane barahalula telefone babona telefone zine babote harabula telefone imwe habula telefone imwe gute so ndavuga ati je nayinyegeje wawati bace bagenda kuri umwe wese ati kuramo password kuramo password kuramo password bashiki wanje where is your phone ndabaga telefone gato narifise azati ngo say this is not the phone asre ngo can I search you ndo ti okay you can
bagusope
agize gucya sinzi ukuntu telefone ya yamaze kuza gucya arayikola yes ko nanje kuca ndikuramo bacha bamwita inkoho mu mutu wagomba yari myagomba kunda saba abo twari kumwe bakoma eva bakoma induru
ibyo byaba kumurango cyo mwijuru
kumurango hari sa ine yo mu gatondo sa ine ya gatondo ndabyibuka hari mu kwa gatatu nari nagize anniversaire yanjye ya 21 bacha ba nyiba 23 nagize anniversaire ya 21
ni adere ha hose ntabwo wagize ati kumbereka ni tur ambassade yo Burundi cyangwa nigarukire mu Burundi ambassade ho yabafashe iki
bro umbaje kibazo cyiza cyane ambassade zo yo gufasha gute koma ndikerta na ambassade li Pretoria meme si can even if you can call them to answer your phone is going to be another problem sivyo
kwita ba telefone yawe umva ni kindi kibazo ntawe uyishura
no just there is the community ari community ya y'abarundi bari Western Cape nibo ushobora kubwira ati guys je nagize kino kibazo nawe nyene nta babitwaye bakora iki
ntacu bari gukora
gusa wababaye bo bashobora kukutwaya kwa muganga cyo giye ne bangusinwa mu mutwe nagiye kwa muganga nyene kuko kwivuza ni free ufite ariko ufite just document illegally document
ni kuvuga ama document ari legal acyo mategeko
yego acyo mategeko ukuvura ni free so ijo baratwaye secondly na ikindi byabaye nari ntwaye muzigo na kumbe wodarinze wagize order y'umuntu
ya utumye ko
n'umuzigo n'umusumo n'abasumo nibibwa nibigwa Filipi n'abasuma baranyivye batwara ni modoka ariko imodoka twagiye kuyironka haheze gihe haheze nka nkamasa batwibye saa 6 imodoka tuyironka saa 10 twagiye kwishikira bari bizi bariko bacamura ibyuma
ivyo byose rero wowe ntabwo byagutse uvuga ati kacye nigarukire ahantu hano byanze
no ivyo bilabu na musi ukamara nkandi meze nka 5 uri muri peace
uri mu mahoro
uri mu mahoro because ngira kandi just ni bintu n'ubuzima just bibamwe urateba
yes
ukabimenya
hariho nande makuru dukunda kumva yuko abajene baje hariya kubera ubuzi atabuhari yemera kudandaza ama drugs cyangwa ibyayura mutwe ngo nibyo bifite amafaranga menshi
ego
nta barundi bagenzi bawe wigeze ubibona ku cyangwa ku bandi banyamahanga
wabuze se ko narimo n'abarundi yende babasuma
babarundi
muri abo nyene bacumitana ushobora gusanga mu
kubera nyine atabuzi buhari
akora iki do you know what happened to us ne twebwe tuvumva beshi ava hano avuga ati ngiye South Africa ngiye gukora acagomba just amahera ya emergency sivyo rero ajya ntikundi bikunda
amaland niyo bakoresha nyimba nyine
so acagomba rero yashitse je nakwakiye ndakubwira ati bro itenya gato turondere ndabwo kushaka kugura nk'akazi but by the way je akazi nkora naka nshobora kukwigisha ntabikunda numva kujya yamaze kwashika aguma arondera abagenzi ijya no hino ugasanga aguye kundi adandariza gusa abantu badandariza drug cyane n'aba Nigeria adandariza nka drug mu Nigeria akacungwa ati wa isumupiti nawe ushobora kumushyira muri no connection agaca atangura kwa gutangura gutyo sanuka nawe yamaze kwinjira muri kundi kuko bajya zigurishiriza n'abasuma kandi kujya ibyo bibye baca babigurisha kuri bo nyene kuko avuye kwiba telefone nka telefone y'ibihumbi bitandatu by'amarande ariko udanaza ko majana abiri majana atanu kubwira ze kuronka yamahera yo kuza kugura cya kinini aronke ya 50 yo kugura ya cyake kuko urumogi ntabwo ari drag buke hari drag zindi ariho kokaine sibyo hariho tik sibyo hariho zijyazo bitera mu ishinge umva ziri hayi kandi muhuye niba kwiba bari soba bakwiba bagucumita batazi ibyo barimo
bate conscience
baba amaze kugira kuvuka ku smoking
none birashika rero abo bagatera abanya South Africa nyine ku murango nk'ibyo nyine byababayo
bro uko banyiba jewe niko biba na bene wabo
kandi majambo umuntu ntaba ari stable umwanya wose
umuntu amaze kuba smoking a drug ntabwo abakiri muzima mu mutwe
none ubuzi kenshi abajyayo bakora n'ubuye
barakora ni sado kwa fiyo nko nakubwiye ubu naho hari akazi ka delivery kama moto gutwara injya
gufurunisa
injya akandi kazi na ka security
umutekano ako baba city nkibi
city ego nibwo buzi buhari
hari amakuru twumva abahungu nyine bajyayo mahanga kenshi n'abajya bakomoka South Africa ngo
ego nibyo
ngo kandi ngiye mu byaranye ngo umwana ntushobora kumuzana mu gihugu wavuyemo
oyaye
none bimeze gute niwo muco niwo mategeko
y'igihugu no bakunda abana gusumba kandi ntazi wawe akurondera kwikinda barondera ko ushobora kumuha umwana
uvuze ati kumbere sokuru baje kureba sokuru mu Burundi ntibikunda
gukunda nuko uba waramukoye ego
bintu twumva yuko ngo umwana ngo atore izina rya nyina nk'uko ino iwacu umwana atore izina rya se hariya ngo bimeze gute
no ni izina ry'umuryango hariya aba bafite izina ry'umuryango
bakaca bamwita izina ry'umuryango umwana
kuko na nimero za karangamuntu zabo za ID zabo ziva kuri basokuruza babo bigenda bikurikirana abo mbo hari abahari izina ry'umuryango wabo ritategerezwa gutakana
kumburiye iyo ufatanye n'uwo mukobwa uraronka amaprofi
no prof mumaranyigiye ashobora kukurondera cyangwa nani ID yahariye karangamuntu yahariye ariko nawo ntibyoroshe bisaba ko muba mumaranye imyaka pani minsi imyaka mubyanye rimwe kabiri yamaze baramaze kuvuga ati ok uno mugore kabisa n'umugabo niho muja muri amafairs akakurekarana neza ati n'umugabo wanje
rero tugarutse ku nkuru yawe kugira rero uvuga ati ndagarutse mu Burundi what happened habaye
No, it's just peace of mind. No, for me to come back home, first it was Jenaje. Ngize experience uko ndiko ndabona. Dreadlocks mu Burundi ko ikogwa. Nkuko ndumwe expert muri dreadlocks.
Yeah.
Navu that no it can't be. Ndiko ndabona ku marezo socio nkabona umuntu ukundo bamukore dread zewe ikamba bat.
Ariko tutubaye yuko amafaranga yahari ya afse valeur.
Ego afite valeur. Ariko sindagihariwe icyo kintu. Kandi handi sindiga ndagihariwe. Home is the home. Home is the best.
Yani muhira.
Sibyo aha simpanze. Hariya uburi kwezi ubu nta sese nkifite zo kwezi ndishura. Utwe ndo nka twose naho no kuri umukiriya umwe kundwi difficile. Ariko hari yitegezwa kupambana sindabyanze. Kandi amahera yaho ari value. Afite valeur. Mwubu ndakubwiye shanja higeze igeze kure. Uko servant ya marandi geze kuri 30 mil. 2040 ya marandi geze kuri 600 mil ya marundi. Ndonda ko valere amafaranga hariya aduga cyane. Ariko I didn't account about that. Sinigeze ndabiharura kwibyo.
Ibyo bikoguvuze ubikorera.
For now. Ndabikorera mu gisagara cya Bujumbura.
Kumbere nk'abadukike bavuga ati tuzuze kumuraba anadufashe. Ni he exactement.
Okay, ndabikorera aha muri galerie ya Africa Flag. Ili hepfo ya Parc des Arts. Ego. Muri utuduga muri etage ya kabiri. Ndochubona muri salon ya Napi Planet. Niho ndi ushitse cyo kubaza ati chaka Adele akora dreadlocks. Uzabushikira.
Yes, kumbere rero mukurangiza ikiganiro urabwira iki urundi rwaruka. Ruko ruragenda muri byo bihugu tumaze imisi turonka makuru yuko abajende benshi muri South Africa bariko barabica benshi cyane bagatakamba wewe nk'umuntu yabaye yo uzivyaho urababwira iki.
Okay, by the way, before we go to the end ne nagomba mvuge kuri iki kintu cy'abantu bariko barapfa ilevuli bariko barapfa kandi kubwishye but ni kibazo cyahagati yaba si hagati y'aba South Africa ni kibazo cyabaye hagati y'aba Ethiopia n'abarundi.
Ariko bose baba muri South Africa.
Baba muri South Africa. Na abanyamahanga ba Ethiopia n'abanyamahanga ba Burundi. Umurundi yakora muri shop y'aba Ethiopia. Atangura kwiba. Atangura kwiba. Kwa kwiba niko byagiye ahamagara abaje bamaze kumufata amagara abaje batewa je barandembeje hano. Sivyo. Niko abajama kuja kumwintervena. Ko ni baba jiji. Jeje muri kalche nabamwe.
Abona barundi.
Nabarundi. Ni babajije. Kwa kubaza bashika bagwana. Kwa kugwana umuru aba barundi bica
umunyetiopie.
Baba Ethiopia kaja. Ku mwa dukoresha umuntu yatwibye aho ko twakwicara tukagaruza ibyacu.
Bace
baza batwice. Rero bibagira ko buri yo shop hariyo camera de surveillance. So abantu bose baba bagwanye babarundi. Foto yabo batipe. So ubu hayishuka kibi hagati y'aba Ethiopia baba South Africa n'abarundi baba South Africa. So icyo kibazo guhera ni hagati y'ambasade y'u Burundi na ambasade ya South Africa ya Ethiopia. Bicara ba kuko birabye biriko bibera ahantu hamwe. Abapfa bose ni Cape Town. Deben ni bari muri peace. Jobek bari muri peace. Free State bari muri peace.
Johannesburg.
Pretoria nta uko umva ngo Pretoria ngo bi guba mulashi ibintu biko bibera
Cape Town
kuko byabere Cape Town kandi uravye benshi ni Deft Philippi Deft Philippi niho hantu hariho uwo muzunguruko
byoroshye cyane. Kumbere rero impanuro rero urabwira iki.
Okay, impanuro
nawe barundi bari yo ukuno bo kwitwara.
Okay, impanuro no tanga murundi kazi ugomba kuja South Africa urugendo inzira zirahari. Ariko noshikayo bakwatse tanga baje ati ma telefone duza amaboko ubahe aho zohaba imyaka 10-15 20 uri muri peace. Secondly ugiye gusuma ugiye kuri shop ubusanga bahagaze bagusamera itabi irande rimwe gitabi uri fise wayisigaranye muri eshanje muhe wigire kandi muhaye kabiri gatatu muba bagenze ni nabo gucungira abariyo namwe murabizi ni ya mahoro menshi cyane eba mama ibulu bacu tubihere gahunda ibandanye ubuzima bubandanye.
Hey.
Okay, that is next question.
Hey.
Okay. Adele,
Numusole,
Umana omwe.
Umusole umwana.
Ego.
What do you mean?
I mean, just, I didn't get the child when I was still young.
Uh-huh.
That is why, but I'm not yet married. And then the mother of my child, she's already get married.
Mm.
My child is by me.
Mm-hmm.
So that's why I'm still single.
Nako chivuga mu cyongereza atakutavuga mu kirundi.
Okay. Eh,
ora bacanganije.
No. Okay, Adele. Numu papa.
Mhm.
Umwana umwe ariko atarubaka.
Mhm.
Atarubaka ndibaza ivyo biratahuritse.
Yego cyane.
Yarose umwe yaragize ivakwe.
Mhm.
Yo kubona umwana mwiza kandi akunda w'umuhungu. Akuze kandi ameze neza urumva kandi akuranya amagara meza nka yasi
kabisa
ama numusore
okay
uwifuza uri tayari na muronde ariko uri tayari utari tayari nta mwanya fisi ego uri tayari we nuzi
yes kada ushimire cyane Adele ko kanya muduhaye kumukutubwira ubuzima bwa hariya kumbore n'ikindi gihe nitwabakenera muzotu ha inkuru yimvaho irushirije
Ya ni karibu cyane.
Kajamba kanyuma.
Ningenda nkaba nagarutse nzobarundira kuko ndashobora kugenda usubira kuraba ukundi bikorwa bimeze kuko barankumbuye nanje abakiriya banje hariya barankumbuye ngomba ko nanje mu Burundi ndonka abakiriya nanje ngiye hariya ngarutse ngarugwa ariko bariko bantelefona ati wa imishatsi dread zanje za shaje ngwino zigire twist no before araka jambo we nibagi kuri dread locks sivyo hari ibintu bibiri bakwiye kumenya abarundi kazi Murundi kazi ufise dread ngomba nkubwira iki kintu hariho itandukaniro riri hagati ya twist na retouche retouche ukoresha crochet twist ukoresha gel ya dreadlocks burya dreadlocks ifite amavuta yayo sayo usiga ifite amavuta yayo kandi nayo afitemo treatment yayo afitemo conditioner yayo byose bimeze neza nushikira uzobimbaze ni karibu nuza nzoguha ufise dreadlocks Zoguha information yose yukunisha gutunga dread yawe umutekano ntangere.
Kumbere cobaha nakanimero kawo.
Ee. Ndaje koresha nimero za South Africa.
Uh-huh.
Ni guteranya.
Uh-huh.
27 68 55 68 Indwi gatandatu rimwe ni plus 2 7 6 8 5 5 6 8 7 6 1 ni plus 27 68 55 68 7 6 7 6 1 Yoni ya WhatsApp.
Okay, urakoze cyane kabisa. Yes, bakunzi ba PTV ndabivuze ko twari kumwe na Adele kabisa mwamaze kumva ubuzima yabayemo muri South Africa kabisa muri Afrique du Sud ukuntu bimeze. Ndibaza ko mwabashije kumva idonido ukaba wifuza kujayo eh rabe mas. Nuko rero mugire subscribe turi kumwe ndi Moses Angelo.